Abafana bayafana. Abafana bayafana. Ngaba bafana bayafana. Ukufana kwabafana kuyafana noma ngabashintsha kuyafana basazofana bayafana nabafana. Bafa bafana 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 bafana. Bonke ngamehle ngqondo bakhumula intombi bengakayikhulumisi bayikhulumisa bengakayikhulumisi uma bemisa bekhulumisa esuka isimiso eplan okudala belimisile. For example, akekho othanda wesifazane omi kahle ungacabangi kahle okahle emzimbeni kuthe kumzibeni umzibu zibeni ingqondo isisezibeni. Angithi bambuka ngeso lombhede bebheda mina ngikhuliso lwele umfulu ugcwele. Angcwele selingcolile livula uzipho uvaliwe ungcwele sicine sigcubiseke ngobuthina thina buthina balala bengalele belalela ukulalela imicabango engalele nami ngangalele ngilalela ukulalela imicabango engalele ngibhala lenkondlo ngingalele ikusasa bayalaza uyazi noma ungabayala bayalaza uyazi bayala yazi ukuphila ngaphandle kwamanga mina ngingumfana kholwa mina ngiqinisile ngiyabazi abafana banamanga mina ngiqinisile 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 ngithi kini amantombazane aze azane uma isazane nomfana ilo mfana ushele naye intombi ngoba ethi indoda kayikwazwa ngomkhonto wodwa kwayene nenduku eyodwa intombazane yenza ubula yoreplace umfana ngomfana i-stress kuyafana isazokhala bayafana nabafana ungalungisa inkinga ngenkinga uyifake enkingeni kwawena uyinkinga enkingeni abafana bayafana okubuhlungu bakuvalela ngaphakathi kuze kungabonakali ngoba bethi ungakuboni awukali kepha-ke ngokukhulu ukukhulu obukhulu ubuhlungu obukhulu sizwe ngenhlamba nokubhixiphika okubuhlungu bakuvalela ngaphakathi kuze kungabonakali ngoba bethi benzela ukuthi onozwelo naye engabuzwa ubuhlungu bese ezwa ukuthi ubuhlungu bubuhlungu yingakho bekuvalela ngaphakathi kuze kungezwakali ukuthi ubuhlungu bubuhlungu abafana abangafani nabanye abafani labafana abathandana nabanye abafana kodwa kuyafana ngoba nabo ntombazane noma bathathu bafakwa phansi kwamashidi babuka beze bezinsizwa nsi bevuke ekuseni sebekhohliwe ukuthi ababona abafana babuyele ekuqaleni engabe ngibona abafana ngaleyo ndlela abafana begcina abafana abafana bayafana ngaba bafana bayafana ukufana kwabafana kuyafana noma ngabashintsha kuyafana basazofana bayafana nabafana bafa bafana 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 God in Nigerson extra man.